Thank you Lord. Ngoma ziko bado. Sasa kama